ngolisizwe sabomthelisi. Ngiyazi silo ukuthi azinto eziyizilo ngaphandle kwakho. Baningi ngabazama ukuba yizilo, nani niyazi. Ezibonendlela ezeyibheli.
Ngibingelele phela namukele babukeli bethohleleni lethe SKMedia production. Ngicela mbukeli uthi mumusha le channel ungakhohlwa ukucindezela like button na subscribe button kanye na notification bell. Khona mbukeli uthi makwenza skipping video zabo oqala uzawuzisa ngaphandle kuba babukeli bethu simoshe isikhathi sivele hlale edabeni esize ngalo namuhla. Wasiniphathele zona namhla zithi umntwana uSimakade kwazelithina angeke saye kuyobhonga emswaneni kwaphindangene namuhla njengoba kade kumanyezeliwe. Lokhu kulandela emva kwenkulumo ekholwenywe oyibamba bukhosi ezweni sakaphelezi ubaba umpikayise ebuthelezi. Lapho khona ethi sisodwa isilo iyodwa inkosi yakaZulu okuma isiZulu kazelithini wabekwa inkosi esikhotheme uma ngosuthi ebuthelezi. Umntwana umpikayise ube esecacisa ukuthi uSimakade akasiyo inkosi futhi angeke bemamukele njengenkosi kodwa bazomamukela njengomntwana uSimakade njengomntwana uSimakade ongasiyo inkosi. Kuvele ukuthi yiwo lawo manzi enzela ulusuku obelibheke ngamahlabu ukuba kungabe lisenzeka sidala. Khumbula ke mkulethu ekhaya ukuthi siyesikhema into production asikhulumi into esiyisusela ekhanda. Yonke into esiyishoyo inobufakazi bayo. Ngaphambi kokuthi sinichithele isikhathi mbukele sizocela ukundlalela ividiyo lapho khona umntwana umpikayise esikhulumela yena mayelana nalolu daba othinta ukufika kamntwana uSimakade ezobhonga emswaneni waphindangene. Nansi le video mbukeli wethu.
Siyacela zilo esikolo kulabo abaye basondele kuwe bezomsho noma yini bebasuke manje ngoba wemuwethu sizofola isizwe uma samajaha kudla eyosondelela ukuthi achithe wena ngoba sike sinazisilo ngaphandle kwalesi futhi mazi nazo lezi siyajabulela ukuthi sinesile njengawo. Imuntu wamanje oshiwe ebaleni uba ngolisizwe sabomthelisi. Ngiyazi silo ukuthi azinto eziyizilo ngaphandle kwakho. Baningi ngabazama ukuba yizilo, nani niyazi. Ezibonendlela ezeyibhelile, ngithe ngikale ngikusho lokhu ngukukhankasile. Bonke laba bantu basho ukuthi siyenze shene. Wena ngithi angikucacise ngokusobala, abantwana bonke abagale ngumsombuluko. Abekho abanye abantwana abazokhala ngokukhethekile maphandle kwabo bese becabanga ukuthi bawemukelwa ngomqondo wokuthi balutho. Asikwazi ukwemukela ngaloo ndlela. Isodi silo yiso sona lesi. Kodwa bangeza bazokhala ngikwazi ukubavimba kodwa balutho. Sengina ngokucizelelekile.
USimakade uthi kusasa uyeza la kuwe.
Yikankamu but uyaset uSimakade.
Ziphela lapho ke bese niphathele zona namhla babukeli bethu emakhaya. Sizocela umbukeli wethu ungakhohlwa ukucindezela i-subscribe button, i-like button kanye ne-notification bell. Khona umbukeli wethu makwenza skipping i-video zoba uqala uzawazisa. Sesiyohlangana nama-comment section babukeli bethu sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngayo le ndaba.